Manatsa music. Missing you. Missing you. Missing you.
Chingitsa nai pachenyu hamatsangwe. Chingitsa nai pachenyu hamatsangwe. Chingitsa nai pachenyu hamatsangwe. Anokpasadza ndewako. Anokpasadza ndewako. Achikpasadza ndewako. Akakpasadza ndewako. Jehovah Mambo, tichengete. Tichengete.